abusia yɛn kɔso yɛ ma mu akɔaba na yɛn ka sɛ monkɔso a na mo mpɛtakyerɛ mfa no no mu asom san sɛ ɛnɛ 7th december yi deɛ nsɛm ado a ɛpie nsɛm a ɛkɔ atwi kɔbrɛma deɛ mo ankasa ne yɛde bɛbɛdan mu ɛwɔ mo aboboa no pɛɛ na yɛbɛserɛ sɛ kɔsɔre no agye adwa kɛseɛ na yɛaso ɛfa ma yɛ ɛwɔ nsɛm mu na abusua yɛato aba yi ɛna kyɛ sɛ ɛno ada deɛ de kopie mu ɛwɔ yɛ NDC aseɛyɛ wɔn mo ɛyɛ press conference bi ɛwɔ hɔ ahead of ɛyɛ election yada na de kopie mu deɛ na kyɛ sɛ wɔ kwankyerɛfoɔ a wɔno ɛna wɔyɛ campaign operation no wɔno kyɛ sɛ wɔno ɔdi mu ntintima paa ɛna kyɛ sɛ ɛno ada wɔde ɛbɛbɛto dwa na nano deɛ nsɛm a wɔde ɛbɛto dwa no nyinaa ne sɛ wɔn mo ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ election a yɛba bɛyɛ mehyɛ ɛyɛ afe mpinu ɛne aduonu abatoɔ yi deɛ ballot box biada kyɛ sɛ ɛsi ɛyɛ polling station biada deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn mo ɛbɛbɔ ho ban yie papapapapa sɛ ɛmpo ɛto gye sɛ wɔn mo ɛde wɔn mo nkwa mpo ɛtwa so mpo a wɔn mo de wɔn mo nkwa no ɛbɛtumi ɛtwa so na ɛyɛ ballot box deɛ baako kora mpo ɛntumi ɛnyira ɛwɔ nsesɛm mu na abusua wɔde saa nsɛm yi ɛto dwa mekyerɛ onimonyamfoɔ gbavulo late wɔno ɛna ɔyɛ retired gbavulo late wɔno ɛna wɔde saa nsɛm yi ɛto dwa na nano deɛ nsɛm a wɔde ɛto dwa na wɔ san so ɛkyerɛ sɛ wɔn mo adan ɛyɛ nsɛm bi adi yɛ kyerɛ sɛ wɔn yɛ ɛyɛ saa press no wɔn mo de nsɛm bi asan ato dwa na nsɛm bi a wɔn ɛsan de to dwa ne sɛ wɔn ama ɛyɛ wɔn ankasa wɔn polling agent ne deɛ wɔn ahyɛ da atwere ne wɔn yie papapapapa ɛne yɛ sɛ wɔn ba ɛyɛ NDC aso yɛ deɛ ɛne yɛ mɛmfa hɔ kora mpo ɛsan sɛ sɛ ɛyɛ w'adwene sɛ wɔn ani nna hɔ deɛ ɛne yɛ na yi w'ani san sɛ wɔn ani afeefe sɛneɛ wɔn abiebi wɔn ani paa wɔn ani mmienu yi ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn ɛngu prɛprɛ no ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔn bɛtumi abu bie ɛsan sɛ wɔn ɛma wɔn ani ada hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ abatoɔ yi obi mpo ntumi mfa ɛne yɛ ballot box no baako kora mpo ntumi nnwane na wɔkyerɛ sɛ wɔn atwere ne wɔn nyinaa yie no ɛna wɔsan so asi ne pi ɛsan si ne ta sɛ NDC amanyɔkuo no deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn ani abere sɛ korɔdɔm paa yɛ a abatoɔ yi wɔn mpɛ ne ntoto mpɛ ne no a na wɔn bɛfa mmara kwan so paa so ɛna wɔn abɔ mmɔden na wɔn ahyɛ sɛ biribia nso bɛtumi atɔ yie na wɔn ɛka so wɔn bɛfa mmara kwan so no ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔn bɛma kitikiti yie bi aba mmom deɛ na mmom no woyɛ a anaasɛ wonni yɛ a wɔbɛserɛ anaasɛ wɔbɛbɔ mmɔden na wɔsi ne bu so wɔyɛ bɛrima na wɔbɛfa ɛyɛ ballot box no bi de apie deɛ ɛneɛ wɔn nso kwan pi ada sɛ wɔn de wɔn nkwa mpo ne bɛtwa so deɛ ɛneɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn bɛma saa nsɛm yi atumi asi na ɔman Ghana nso so atumi afa no toma papa nso so atumi afira na wɔn ɛfrɛ na wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ polling agent biara deɛ wɔn ahyɛ sɛ wɔn nhyɛ na wɔn mfiri hɔ nsɛ sɛ wɔn afiri ɛyɛ saa asoɛyɛ hɔ mekyerɛ baabi a wɔn bɛto aba no deɛ nsɛ sɛ wɔbu biara atumi atu ne nan sɛneɛ dwonso mpo na ɛde wo deɛ a ɛne ɛtena hɔ ma yɛnka nwie ɛkɔm na ɛde wo a tena hɔ ma yɛnwie ansa na woakɔpɛ wɔano aduane adi ɛsiane sɛ sɛ wɔn amfa saa nhyehyɛ wei amfa ngu kwan mu ne wɔn yɛ wɔn adwene sɛ wɔn ɛdane wɔn kakra deɛ a wɔn nim paa wɔn nim sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn ɛbɛma wɔ haw anaa onyanya bi atumi asi wɔ yɛ man Ghana mu yɛ a wɔn kyerɛ sɛ security deɛ ɛne wɔn mmɔden paa ama bi mu ayɛ tampee ɛne kyɛnkyɛnkyerɛnkyɛ paa ayɛ a wɔkyɛ sɛ wɔn ma wɔ korɔmfoɔ bi anaasɛ wɔ bi a kyɛ sɛ ne nsa ha noɔ anaasɛ wɔ bi a yɛabɔ ne paa sɛ wɔn mɛfa ɛyɛ ballot box no bi mpie deɛ ɛnyɛ adeɛ da ɛnɛ ɛnyɛ adeɛ da ɛkyina sɛ wɔbɛboa ama saa deɛ yɛakɔ so na mmom no press n'ase deɛ ɛno ada wokɔpie mu hɔ a na deɛ wɔn ɛka nyinaa ne sɛ sɛneɛ ɛtie biada sɛ wɔn nkwa ne wɔ so wɔn de to atoprɛgo mpo a ɛne wɔn ɛbɛyɛ ama wɔman no atumi afa ne ntoma papa de afira na ne nyinaa nkamfoa no wɔn ayi so yɛ 1992 constitution no ne wɔn de yɛ adwuma pɛpɛɛpɛ yɛ a ne bra no no wɔn bɛtumi ama biribia atumi akɔ so yie pɛpɛpɛ na abusua wɔn de saa nsɛm yi to dwa ankyɛ biada na kyerɛ sɛ wokɔpie mu nso wɔ fɔmena deɛ a na kyerɛ sɛ attack bi akɔ so yɛahyɛ da abɔ mmɔden akɔto ahyɛ ɛyɛ wɔ nipa a wɔgyina de ma ɛyɛ
a parliamentary candidate at the ma air formula and Michel Onimonian for Andrew Amwako Esiama and a name no case idea and call for one for Bipa and a woman Akoto Asher Womoso and a woman campaign team Nina Meno case idea. Ya bomb what day Abru be papa 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 papa. Yen na enemy said 2020 about to idea Nanka Asumujan Samudia and Kaya bomb what day pa at the B Aguakomu ye Nansa Sonabusia Ukopia Mohodia Utim say Ayara Hosem papa papa papa. One more extra, a year MP Awojina, a war, a year for Manana dear, one more Abomode, a mature, a year independent candidate, one more Bomode, Atuashan so, and then the candidate, a year in the team, the dear, and then Menoka say, a year rehusem papa 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 papa. Now, Abusia, one more extra, no more chess, a year Mr. Freko, and which is what this answer way, a Babetuja, one more extra, say, a year communication director by quiet Ferno, a year Seto, Seto and Podia, and Briar Bury and dear, one on Podia, say, I come here quite say one not say why you could kunika sepa ya buna money nani huny not say a funfwa ya 1 year boni bia ne no and same way no one more edia coco day aposi for ya one more etch se aposi for so e yen semun yan shimu na one mon sa aka e ye unkofwa one more edbedi sen yam bran semuno na se siya menoka sempo de sa unkofon so de ye ye one more etia munechia wen womu de mu akura ne mum na posi for ekoswa e ye san semu in shimua one more ebe hun e yen kofukwa one more ekoto ede share a year for mena MP ya wojina ede ama independent candidates ene e impo ni team ni nyina na busia ye koso aka kire wo se koso na hye ho so ye e ma wo bi emfa ne kapra na ne simpoa e ma me dada wo na ebeko wiase no na nipa no de nche se wo ye ni tredidi mu na wo mom e na wo ho e be kire mu sanse aposifo de ana se security agencies ni de wo mo abomoden pa ya te wo mo agu e monte so a ene aso ye bia mpote mu bia no wo mo edi juma wo ho nti ye wo se enya de se wo mo ensa be kan wa ene kan hu se wo dwane nyame a wo hye nase ya aposifo wo mo e bo mo I am Mushimu, Ashe, saying, Kofua Womo, Eddie Sanyan Bransom with ye bet to me, Achiwomo, na Embrano, etimi any woman di senior, esse. Now we are busy, Mamma Fawnsi, Nemo Mamma Cow, sir, and Chinchim Fidian and Cotobe Bia, Sansa Happe, and I will bet to me, Enya and Sempa, eti year to abide ye, a tokrobiamono, ye bumble one day, Naya Uremo, na yede and Sempa, so Abba Abesumo, Ewa Waboboa, and Ope, Najibre, Efamaye, na Mamma Womo, and it's ya. What Jimmy, Ahinewa.
Afia for Emma Kwaba, Didac Herbal and Spiritual Center, and I will share in. Other four, your cassette Didac Herbal and Spiritual Center, you do my ED with your dream ha, and I say, you're the inhaman in Dubena and in Biahini, and I did the Juma with your dream ha, I will share me. Oh, Shame, oh, how near soon soon, oh, how near Hunamani. Yari na wo yare, yari e ben ha. Bonidin, e stroke, e diabetes, pressure, hepatitis, wo kidney problem, ana liver, ana ope a wo. Die ha wo biya no, odofo, freme. Freme, ana se tuanamo na bra, eye Didac Herbal and Spiritual Center. Na wonsa enka, yen yare sa, yen droa yeti yen nanano mumbre no so amoden tumi omde mame ye de boa o manfo na sa o pesa o frame na o hwe o date o pesa go to product no o saka bia na manu go screen ase 0244 099 777 0244 099 777 anase 020-83-22-172 Didac Herbal and Spiritual Center Ayarisafapim Tomrika Nabra.